kabili pakutentemuka pamwe navo aiminine apavateme epo lyali nebumbe likalamba lya abasambi bakwe n'abantu abafulisha abafumine mose mu Yudeya na mu Yerusalemu nakumba lyabemba kuturi na Sidoni abaishire kukunfwa kuli wene n'okundapwa amalwele yabo kabili abalechula kumupashi iyakowela balaposhiwa nebumba lyonse lyalafwayo okumukumya pantu amaka yalafuma kuli wene n'okundapa bonse kabili wene pakwinuna amenso yakwe pabasambi bakwe atiri
mwalishuka mwebabusu icyo obufumu bwakwalesa bwenu mwalishuka mwebo mfwensala nomba icyo muke kushiwa mwalishuka mwebalila nomba icyo mukaseka mwalishuka ili abantu bakamupata ili bakamupatula n'okumupontela n'okusalula amashina yenu ngaya abipa pamulandu wa mwana wa muntu muli buli abushiku sekeleni n'okuchena nchena pantu moneni ikilambu chenu chikalamba mu muntu pantu nivyo fine n'abashibo balechita bakasesema
lelo kalanda kuli imwe mwe bafyuma icho namupokelelo okusansa muka kwenu kalanda kuli imwe mwebe kutanomba icho mukaba nensala kalanda kuli imwe mweba sekanomba icho mukalosha nokulila kalanda kuli imwe ili abantu bonse baka musosele ekisuma bantu nifyo fine n'abashibo balechita bakasesema wabufi lelo nde mweba mweba le umfwa ndetila temweni abalwani benu chiteni chisuma abamupata paleni abamutipwila pepeleni abamutuka uwa kuma pesa yalimo loshako nelivia no ule kupokela ya wimukanya na mwingila ove onse ule lomba kuli iwe umupele no ule kupokee fyuma wila filondola ifyo mwate mwa bantu bachite kuli imwe na imwe bachiteni ifyo fine kabilinga mwate mwa aba mutemwa beka kuta shiwanshi kuli imwe pantu na ababembu batemwa aba batemwa nga mulechite chisuma aba muchite chisuma beka kuta shiwanshi kuli imwe pantu na ababembu bachite ifyo fine nga mwashima kuli abo beka muchetekelo okupokelelako kuta shiwanshi kuli imwe na ababembu bashima ababembu ukuti bapokelele kabili chilingene awe temweni abalwani benu n'okubachite ekisuma ashimeni n'okulolelako kabili iyo n'ekilambu chenu chikabe chikalamba kabili mukaba abana bawapulamo icho wene wachongwe kuba shitotela n'ababifi mubyaba nkumbu ifyo shinwe abo wankumbu